unomosi amahiganwa ya misi Burundi akaba amaze kuba inshuro indwi ariko twihweje abamaze kuyitaba bose nta mwigeme n'umwe w'umutwakazi arimo nyakubahwa aserukira imbere y'amategeko Fondation Femi Dojaba umushinga ntahe Felicien Milani Sengiyumva ce yitura Fondation Femi Dojaba bamaze kuja hamwe kuganira kuryo shiganwa ryo tunganywa yiswe ihiganwa ry'abigeme b'abatwakazi ndangakaranga intumbero y'iryo higanwa niyo kurondera abigeme b'abatwakazi bashobora kuzokwitaba ihiganwa Miss Burundi mwirangurwa y'uwo mugambi harimwo ibikorwa bitegekanijwe harimwo kwigisha gukariririza ubwenge gufata mu mugongo abana b'abatwa batatu burihigwa amashure nibindi byose bikorwa byotuma abigeme b'abatwakazi bashora kwitaba iryo higanwa kandi bakaritsinda ibizofatigwa ko bimaze kumvikanwa ko nuko ubwa mbere tuzokwisunga ibisabwa kugira ngo umukobwa yitabe ihiganwa Miss Burundi hazofatigwa ko n'ibindi bintu bisanzwe biranga batwa kandi bisangije twovuga nko gukingira ibidukikije tuzofatira kandi no kubumenyi boba bafise ku byerekeye gukoresha imiti kama n'intara botogwamo hakaba hacaguwe intara za Kayanza Kirundo na Gitega twarashoboye kwegeranya amazina atari make y'abigeme bamenyesheje yuko bifuza kuzokwitabira uwo mugambi bakaba bamwe muri bo ari abo mubona ngaho imbere yanyu twabamenyesha kandi yuko uyu mugambi utazogarukira kubigeme bari mu Burundi gusa ihiganwa ry'abari mu Burundi rimaze guhera tuzotunganya n'umugambi w'abigeme b'abatwakazi bari mu makungu aho bita muri diaspora